Hei tā, tētahi o ngā kaiārahi o te motu a ahorangi Makere Mutu, me whakatū tonu te iwi Māori I tō tātou ake pāremata. E whai ana tēnei whakahau āna I ngā piki me ngā heke o te wiki tōranga pūnei, arā ko ia ko te whakatau a reipa kia kau e tētahi Māori kotahi e noho I te tūranga namatahi ki te tūranga te kaumārima a te rōpū.
Kua tai mai.
Oira, kai whakamatira tēnā kutau mai whakatau mai.
Kua kite hoki.
Kei konei mātua, rai ki te rai, taringa ki te taringa.
Engari, kua eke e nei kai tōranga pū?
Ahau nena, ko o tikea hau i te tatu e moheono te ao. Ko hau te tahi o ngā kai tautoko I te pāti Māori mō a rātou mahi kaha ki roto I te kāwana, te ngaki ngaki. Ngā ture whenua nei.
I raru ai a Andrew Little me tōna rōpū a reipa I te korenga o ngā kanohi Māori ki ngā nama te kaumārima o te rārangi kaitono.
He said that he'll give it a shot in terms of the top 10. He gave it a good shot and I appreciate the effort he put in. Didn't quite get there, but that's democracy, that's politics.
E a wanga wanga nei ki te take I pērā I rātou kia kaua. Ko ngā haina mana, ko ngā iniana rātou katoa, ko hau ki roto I te rārangi te kaumārima, te tuatahi.
E ai ki tētahi o ngā rangatira a iwi me whai whakaaro ai te Māori I te ao tōranga pū.
Hakatū tētahi whare mō tātou. Hei kōrero I ngā kōrero mō tātou te iwi Māori. Waihongi ki te taha te pāremata Pākehā. Kei a rātou te kōrero mō ngā Pākehā anahi.
Kāre e kore he whakataetae nui kei te haere, kia pupuri I ngā pōti Māori. Ripika Timutimu, te Karere.